donjo. Nitie mamoko masamore kwanyo minyalo gombo duoko.
An aparo mana ni ng'eny gi ne ojiwo wach mar oulano. Maparo ni en gima owuoye kendo winjo ka gipenjo maber ni to riwruok ikruok mane mosebedo ka nitiere. Apa ni en gima owuoye kendo winjo kata gimbe ka giwacho ni jotelo ma wantiere godo onego bed jok mane gi foresight. Mang'iyo mbele. Sasa onego bed ni ging'iyo gima hinyo japiny sano sano. Mar ariyo en mar sirikal. Winjo ka gipenjo ni to koro samo nyiso ni move to higher grounds. Ang'o matimre? Koro sirikal emonego bed ni bedo gi plan mar flood mitigation ma wawacho cha. Ni to kanye munyalo yudo munyalo tengo murelocate ji munyiew mok ni pile pile sama koth biro to kokinyiso ji ni mondo odhi ang'owa higher grounds. Inya paro sama koro kidhi iting'o jamni, iting'o giki, sami we odino en gima koth dhi donje, pi dhi donje, kokida duogo kokichako from scratch. To kolo ogoli kanyo muteri kama chielo. In kama insecure, kata kidwa invest, oking'i mbele ni kae be koth bro tima ng'owa, bro chako njawa. To mara riyo ten mana gime neno Fredo wacho ni soin dam, dami wacho no. Serikali onego be ni keto pesa mondo otiek. Mana kaka negitimo mar Budalangi cha. Nikech sani koro nyaka wang'i long-term solution. Wawe ng'ire gi short-term. Nikech short-term tero kawuono bro timo ma. Kiny kendo masira ni odogo makuwa maka. Pesa made utimo go stopgap measures gi. Then pesa made uketo mondo ulos godo dam ni mondo mikoro ubed kulo ukonya nyuola maduong' dan pile pile ndegero koro ibro ting' ka joting'o ji kanyo gi chiemo gi blanket ka be kwale ang'o gini ting'e ni kuseloso wach dam ni tutieko kanyo uloso ukonyo ji mang'eny dan pile pile short gap masa matin to ni koth owuok. Ji te biro wating'o chiemo wadhi timo relief. Joluo ok gin jokwecho.
Erokamano.
Joluo wan wang'iyo ni wan gi nyadhi. Wang'iyo ni waloso gikwa. Kine ka sama koro jaluo wuok ni kwecho. Aparo ni wan kama tek kabisa.
Jowa bende ol gi dak e sikul. Kinde ka kinde ma koth chwe, joluo ni e sikul. Sani nyithindo e skunde idhi yao. Kinde ka kinde yudo ka jowa ni e skul. Aparo no gi kama weche mag jowa ringo dhi e sikul gi kanisne pile pile. Ka jo refugees. To jitelo to nitie moyier. Monego bed ni ng'iyo kaka wanyalo timo gigi. Te wacho ni jaluo ng'ama odhi sikul, jaluo ng'ama wiye ler. Wichwa maler gidhi wa skul ni. Kok nyal konyo jowa. Maringo dhi e sikul pile pile ka dhi manyo jot kuno. Taparo ni rieko wano en kayiem no.
Erokamano ahinya. Ken.
Sa oringo.